Malatunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa sami ngifisa ukuba sibukisane ndawonye uExodus chapter 20 verses 1 to 17. Kodwa bengifisa mhlambe ukuhlala endabeni eyodwa. Kuyo yonke le mthetho elishumi esinikezwa uNkulunkulu, Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5, uwodwa umthetho othi yazisa uyihlo nonyoko, yikhona uyawuhlala isikhathi eside ezweni iNkosi uNkulunkulu wakho ezakunikeza lona. Iwona mthetho owodwa uNkulunkulu asele ukuba siwenze maqedane wase esinikeza isethembiso sempilo ende nempilo enhle nempilo ebusisiwe kanye nezwe esiyakuthola. Bengifisa namhlanje ukukhuluma nge-relationship phakathi komzali nomntwana. Umntwana akekho noyedwa oya kuNkulunkulu ayo-aplaya ukuthi ngicela unginikeze usibanibani abe ngumzali wami. Umzali uyisipho sokuqala uNkulunkulu asipha isidalwa esingumuntu. Uyedwa pho umuntu emhlabeni ongabanga naye umzali, ongazalwanga ngenyama nendoda nenkosikazi, uAdam noEva, ibona bodwa. UNkulunkulu wamenza uAdam esusa otshulini, uEva wamenza esusa kubambo alikhiphe kuyena. Kodwa bonke abanye bafika ngentando yowesilisa nowesifazane. Sonke lana sinobaba sinomama. Kwesinye isikhathi iyaye ingithinte ingishaye le ndaba uma ubona umuntu ma kuyi-Mother's Day noma i-Father's Day uthole ukuthi udangele. Omunye uze ubuzwe ethi, I so wish ukuthi izulu had visiting hours. Omunye uthole e-realize ukuthi ukube usekhona. Ayikho into ebuhlungu njengengane ebifisa ukujabulisa umzali uthole ukuthi beliwa nevuka noma nobaba nobalume nobani kathi ekuphumeleleni kwakho ebese uNkulunkulu emthatha. Amthathe uNkulunkulu ungakamjabulisi. Amthathe uNkulunkulu ungakamenzeli izinto. Omunye amthathe uNkulunkulu engakamakheli isho nekhaya. Funa ukukhuluma nge-relationship yami yakho nomzali wakho. Uthe uNkulunkulu mhloniphe. Akashongo ukuthi asibahloniphe ngoba besihlonipha. Akashongo uNkulunkulu ukuthi asibahloniphe ngoba nakhu beqotho. Akashongo uNkulunkulu ukuthi makuthi sesiyabazi ubuthakathaka babo, ukuphuza kwabo, ungayiphathi kwabo namanyana abo, asiyeke ungabhite yodwa hlonipha umba hlonipha ubaba ngiyithi mina ithandwa zami umzali unguNkulunkulu wakho wasemhlabeni angikwazi ukuthanda uNkulunkulu engingamazi engingakaze ngambona kodwa ngisahlulwa ukuthanda nokuthobela umzali wami ngiyithi mina umzali ulidlozi lakho lasemhlabeni akakwazi ukukuthanda usengelutho esibelethweni akuzonde uma usuphila khona lento eshiwo uNkulunkulu engithintayo akashongo ukuthi asibathande sibahlonipha besaphila mase befile sibabize ngamadimoni uthe abathande abazise abahloniphe ukuze mina eyami impilo ibe khona kumina mangibuka le ndaba umzali ukhiye ngihlezi ngisho le ndaba ngithi ngiyazisaba izinyembezi zomzali phezu kwempilo yomntwana wakhe ngiyabasaba abantwana abakwazi ukubiza umhlangano bezoqulisana amacala nabazali ngiyabasaba umntwana odinelwa umzali wakhe to a point yokuthi iy'ngane zakhe ezinabazukulu have no longer a relationship nogogo uma ngisabuka lezi fundo kunemfihlakalo ebengilongicabanga ngikhuleka phekwayo uma ngirongi ngicela nimfundise umuntu wesifazane uzalwa namaqanda akhe onke eyena ephelele angithi akekho umuntu wesifazane ekukhuleni kwakhe ngokwazi kwami othola amaqanda endleleni wonke akuyena hence every month kuneqanda alibuzayo uma-ke ngibuka le mfihlakalo yomuntu wesifazane ozalwa nawo wonke amaqanda akhe bese ngimyisa esibelethweni sikama wakhe uhlale esibelethweni sikama wakhe nawo wonke amaqanda azozalwa enabo sendawonye so esibelethweni sikama uhleli namaqanda eliyohlangana nembewu kababa eyodala kube khona mina and so iparts yam yayilokhu ihleli njalo esibelethweni hayi sikamanje kodwa esibelethweni sikakhulu isalukwazi esizala uma wami sasihleli kusona sinendodakazi indodakazi ineqanda ezohlangana nembewu ezokhipha mina nawe uzonda kanjalo ubaba owakuthwala through uma wakho owakuthanda through uma wakho uyishiya kanjani ingane yakho ingahlali noma wakho ngoba uthi wena uyamzonda uma wakho owathwala wena wathwala nengane okanye ingxenye yento ezodala ingane yakho iphila thandwa zami angisoze ngaba ngcono ukudlula umndeni wami kunendatshana ehlezi ixoxwa kunomama owayekade enengane isigraduate uyazibona-ke iy'ngane mayigraduate ifuna ukuthatha iy'thombe zifuna ukuba zinhle ziyakama ngezandla zinhle imeyikhaphile ley'ngane zethu sezafunda phela nabelunga ngazi ubani owatshela ukuthi ingane yakho uma inomlungu ingcono kunathi umlungu into nje efana nami ukuthi nje yona nje ayikho nje. So nayike graduation yakhaphuka noma naye nje abazali bonke ufuna ukuba ashuthe nengane yakhe. Uyamazi umuntu ohambile bayosebenza ejardini ukuze wena ube ne degree. Uyamazi umuntu ohambile wathatha amathumbu wawahushula wawageza inyama yangaphakathi wayigeza eyiphunga iyibhukane ukuze angena umuzi nomuzi afike adayise afike abakweletise afike adayise acele iwashingelana enze konke athi kunqoba umntanami mengakuzwanga lokhu engikuzwayo. Uyamazi umzali ozothatha imbuzi ahambe wayidayisa ukuze ukwazi ukufunda, athathe inkomo ahambe wayidayisa ukuze ukwazi ukufunda, ancamele ungabi nalutho. Hhayi wethando zami, uyamazi umzali ozolala ephuza amanzi eswini athi mntana amandleki, athi ngcono ngiphuza amanzi, hhayi ngobela kungadleki ngoba uyakholelwa ukuthi ngcono ngigcwalisa amanzi isisu sami ngamanzi ukuze nabo abakwazi. Kuthi mase kuyi-graduation athi uyasondela uma athi ufuna ukuhlala eduze nendodakazi bafuna ukushutsha, ithi indodakazi nosuka babuza abangani bakhe ubalona athi u-anti osizayo ekhaya athi uma mntanami wangizondani athi mawama wazi ukuvele ey'thombeni zami nje emzweni athi mntanami ngivumeleke inkonto lidaba ongayazi ngathi nami nenokho amanzi ma ngibuya ekhaya ulawuli engangikubeke kona wawusha ngashiya konke ngangena ngathatha waphila. Ey'thando zami kunemfihlo mina engihlezi ngithi eyi umuntu wesifazane ngiyamesaba. Umuntu wesifazane inhliziyo yakhe inamashalofu amaningi. Abazali bethu kuney'mfihlo ey'ningi abangakaze basixoxela zona. Omunye akafuni ukukutshela into ngoba ngelinye ilanga akafuni ufile a sense of obligation. Akafuni uzibone unesikweletu sokumenzela konke khona abanye abadela konke ukuze wena ube ngcono. Ngiyeke ngithi mina noma ngathiwa umzali yikuphi okubi akwenzile mubonge ngento eyodwa mawubona ma wakunikeza impilo. Hey khona abanye abantwana abathoma badelele baze bathi mina ngayifundisa. Awukwazanga ukuyifundisa, wayinika ubani ingqondo? Uma could have been an alcoholic then they damaged my brain from birth. Uma could have gone alale nalo alale nalo alale nalo ama STIs and made me vulnerable. Noma ngathiwa yini engimzondela yona kodwa iyodwa into engimbonga ngayo wanginikeza ukuphila. Kunomzekeliso engihlezi ngimxoxela wona, cela ukuniphindela wona. Nangubaba nangunkosikazi, unkosikazi uthi kubaba baby ngicela siyothengela umayigrosa, athi ubaba nanti ikhadi hamba musuredi ngizofika ngemoto sambe siyolungisa. Athenga unkosikazi, athenga unkosikazi, afonele indoda sesi-right, athi omunye sekuqedile ukuthenga noma njani, athi omunye ngiqedile, athi bothenga ikhadi konke noma yini imali ikhona, ahlala hlala hlala athi sesiqedile bangena emotweni ahambe uba bashaye imoto. Nangunkosikazi fike nje unkosikazi noplastiki ababili abathathu afake ngemoto, athi ngibona kodwa sikudingela uma, athi uma u-right sidinga lokhu, ashaye imoto adlule kubo kandoda angangeni ahamba aye kubo. Mese fika kubathi omunye kanti siyama, athi ngithi azithengele noma, athi bengithi ukhuluma ngoba wakho. Ifuna ukukhuluma kancane ngokuthi awukwazi ukuthanda uhlonipha uma wakho kodwa uzonde umama owakuzalela indoda. Noma ngathiwa nigabana kanjani awukwazi ukukhompitha nobambezana, ngoba nithenge ukhompitha nobambezana ngicela ukumoshobisa. Ufuna ukuthuka uma uthi ulala nami, umama akuzalela indoda akasona usita wakho. Awukwazi ukuthanda mina uzonde uma wami. Yes, uma wami may be impossible. Yes, uma wami aka njengosta wakho. Ngoba umenze njalo umfundisa ukuthi kini ufundiswa inhlonipho. Kodwa umfundisa inhlonipho nobunga engafuni nobunga ekwenza kabi uzothoba ngoba uma ozala umyeni wami obengazala mina. Yazi thina sikhula wawuthi kusemgaqweni ume nentombazane. Hayi le nto esiyenziwa iy'ngane zethu ey'hamba ebambana ey'bonana. Wawuthi ube nje nentombazane ilabo la uqhamuka umuntu omdala akekho wayitshela omunye. Wayishona le yabaleke nomunye ashone le yabaleke. Wawungafuni abone nalokuthi bekubani. Ngoba bemhlonipha hayi ngoba ekuzala. Ngoba umuntu omdala olingana noma bengimbiza ngoma, olingana nobaba bengimbiza ngobaba. Kodwa sokwenza kanjani uma abantwana bethu sebekwazi ukubiza amakhehla amadala bawabone bawenza amadodana? Kodwa sokwenza kanjani uma abantwana bethu sebezotshelwa yithina engashadile ngithi mntanami kanti umlethela nini angiboni ukuthi mina ngiyakwazi ukugibela izingane ekhanda. Mina ngiyakwazi ukuthi iy'ngane zingasihloniphi. Yazi thina sikhula khona le bethu ukuhlwitha. Ngiyakwazi ukuhlwitha. Hawe mama engakusakaza into ongagakazi. Ukwazi ukuhlwitha umuntu omdala esandleni. Ukwazi. Thina iy'ngane zethu uma yihluthe zayo no baby, akekho no baby la. Ayikho into ephoxana njengengane. Ayikho into ebukisana njengengane. Bathi abadala ugotshwa usemanzi. Ngihlezi ngithi mthandazani, khulisa ingane yakho in such a way uma ushona emndenini akangabi khona ozolandula athi akwazi ukuyiphatha lena. Bonke ababangisane ngayo bathi usibanibani kodwa uyikhulise kahle iy'ngane zakhe. Sengiphetha awusoze waphumelela empilweni usakwazi ukuthuka umamakho nobaba wakho. Wena wakhulisa noma akakhulisanga, angisho ukuthi hambo kubheka emaqeleni, kodwa awukwazi ukuzonda umuntu owanikeza impilo. Mthandaza, ngiyanicela, ngiyanxusa, lezi ngane izokhula zizobona how I treat my mother. One day she will do it mina. Bone mina bengithatha uma phambi kwakhe, bengishaya uma phambi kwakhe. Baby does what baby sees. Kothi uma sekwenzeka, you have no one to blame but yourself.